nka mo pele go shelana na gore ke nna go mmage shale shale le gema go sa safara gore go latso ga kana go la bommagazeng ya santse re batle bona ga tla pele pele na o pele la zani zani I'm going to go to the house.